baliu ati Yesu ndiwoyera izimzomwe ine ndimadziwa kuti Yesu ndiwoyera ukala banu ndiwoyera chito zanu ndizoyera miri yanu ndiyoyera eno Yesu ndinoyera
Yesu ndinoyera
Yesu ndinoyera
oh, oh, oh Yesu ndino
Yesu ndinoyera
Yesu
Kala hoera ntima komanso honguka ntima kumwamba kudzakala muka kuvindulisa pokala pako aliyense wokusatirani haenera akale hoera odala hoera ntima Atsaona Mungu
Yesu ndinu ndinu ndinu
Yesu hey.
Ndinu 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 Yesu hoyera hoyera wopanda banga
Yesu noka noka
noka hoyera
Yesu
Yeah.